Intore nindibagira bayisohorere ko iyindi sinema nshasha yitwa Imva ya Mwihoro. Imva ya Mwihoro ngomba nze tuyisigure gatonya ndababwire histoire yayo hama turaheza mwebwe abantu muri ko muradukurikirana muraza kuvuga muti ijya Imva ya Mwihoro tugerageze kumva uko kuntu uri kurahita ubwira tukaraba nayo intore nindi turabona iyi inya ari irenza ariko amedewe wakuvuga yuko Imva Mwihoro iryoshye kurusha Intore Ntindi eka ndetse na jewe uko biri kose Imva ya Mwihoro iryoshye kurusha Intore Ntindi ariko abenshi ntimurashobora kubona iyo Imva ya Mwihoro kiretse ko nka twebwe tuba turi muri entertainment ari ibintu birumwe bimwe bimwe tumenya ifilme Imva ya Mwihoro nayimenyeye ahantu nari nagiye gutembera mu kinama ni naho namenyeye histoire yose iyo filme hari mu kinama ni naho namenye yuko biko baritegura kuja kuyikorera mu ingozi ariko kandi ndamenya yuko bafite ikiraka cyo kuja gukinira filme mu Rwanda ivyo ngirango navyo nyine muzobora mu minsi iri imbere rero Imva ya Mwihoro ni filme ivuga ibiki iravuga neza cyane yuko urya Kadoha Vele yari mu bintu byo kuza arihora Kadoha Vele yarishwe mu nyuma araza kubwo kwihora ico ntazi mbe yarazutse cyanye ni yazutse ahubwo ntiyishwe bibajije ko yishwe mugabo mu ncamake Kadoha Vele yaje kwihorera mu bintu bijanye n'urukundo rwiwe ni filme ivuga ibintu by'inkundo murabizi yuko ari byo bintu bafite mwingufu cyane muri BMT ndavuga ba Mede ni byo bintu bazi gutondeka neza ku murongo sinkijya filme imbanye ya mezi 24 urabona yuko ari filme y'ama action gusa y'ibintu nyine hari byinshi mutarabona muri je filme imbanye ya mezi 28 nibaza yuko muzobona ku buryo muzokwaza muti mbega iyi level kweri yo gukora ibintu nk'ibi mu Burundi yari sanzwe iriho rero ku bakunzi bayo kuba ariko murayikunda ni muwandaye muyikurikirana imbanyi ya mezi 28 izi filme ko umengo zifise amazina atangura cyo kimwe imbanyi i Ntore Ntindi Imva ya Mwihoro filme zishashe zose imbuga Ntore Ntindi yo yose shashe hari iki gice cha akabiri giheruka gusohoka season ya kabiri rero no kuvuga ngo nibyo bintu bizuba bigize cyane iyo filme Imva ya Mwihoro ni bintu byo kwihorera kwicana birimo bien sûr kubera ibintu byo kwihora nyene mugabo rero hagacagaruka ikibazo giti eske iyi filme muri baza kuryoshye kurusha Intore Ntindi ico ni nacu kintu gikuru cyari gituma nicaye nga Intore Ntindi murazi mwenyene yuko ari filme yakunzwe cyane mbega iyi Imva ya Mwihoro izokundwa nk'Intore Ntindi ku munsi wejo bari kuri ya maison Hotel de la Ville niko bayita Hotel de la Ville ijya bari kubaragira yo lancement officiel y'iyi filme Imva ya Mwihoro nitwashoye kwashika ariko twaramenye byinshi mu byari biri ko birabera muri kijya kibanza rero iyi filme Imva ya Mwihoro bari kubaragira lancement hajya anye abantu bari babyitabiriye bien sûr ntibari ba Kenya bari benshi kandi murabizi yuko ba Medi akenshi yo bagira abasore filme nshasha barakunda gutegura kabisa conference de presse bakagiriramo na lancement officiel y'iyo filme yabo baba bagira basohore bivuze rero ngo kuba bagize iyo systeme yuko iyi filme Imva ya Mwihoro bagira batangure kuyisohora uko biri kose vuba bwango dukenere kuraba performance y'iyi filme iyi filme yanditswe na Kadoha Vele from the scratch to the end niwe yayanditse histoire ni yiwe peut-être ba mede baraje baraterema nk'umwo iziyumviro baragira ivyo bakosoye baragira ivyo bahinduyemwo filme iraheza iryoha nk'uko isanzwe iryoha koko ni filme iryoshe hariho umuntu uraba ukavuga ati nakarurero ngo Big Fizz agira sohora indirimbo nshobora kuvuga ati ngureka nje kumviza ko indirimbo Big Fizz iryoshe ububizi tu iraryoshe peut-être yuko wewe ishiwe kutakuryohera mugani biba bisigura ko indirimbo itaryoshe rero nico kimwe naba ba medali y'abantu bagira basohore filime utegezwa kumenya uti aba filime yawo itegerezwa kuba iryoshye rero niyo onye Imva ya Mwihoro itegerezwa kuba iryoshye rero akazi kari hehe gusohora Imva ya Mwihoro birashobora kuzotuma Intore Ntindi isubira inyuma cyane intore ntindi kaguma irusha inguvu iyi filme nshasha bagira basohore iyi imva ya mwihoro. Ivyo rero wait and see, turindire turabe mbega bizogenda gute. Niye filme izokundwa, niye filme izogumana inguvu, kubona bishobora kugumana kugira inguvu zingana. Ariko ari nka hamwe imva ya mwihoro nayo yoduga nkuntu intore ntindi yaduze. My god, bajya bahungu nukuri buba bagize changement ikomeye cyane, baba bagize changement ikomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi, na cyane cyane mu gisata cy'amarerezi, mu gisata cya filme zongaha mu Burundi. Baba bahinduye ibintu byinshi ari nkamwe imva ya mwihoro nayo nyene yoduza views nkuko intore ntindi yadugije views, cyane cyane intore ntindi ya mbere. Hariho parti imwe iri mu gukwiza umuriyono w'ama views. So rero wowe kumufana wari uri kuyadukurikirana, naho abo kwandika muri commentaire muti iyo sije yimva mwihoro na sije intore ntindi uko biri kose, numva ko sije ikomeye ari sije kanaka. Je namaze kubabwira aho ndi, sije jewe nakunze niyo yukuza kwihora. Kandi urumva yuko umvirije na titre uti imva ya mwihoro bisigura ati numuntu yapfuye, kamba yapfuye ariko arihora, ariko siko biri. Ahubwo imva ya mwihoro n'uyu mukobwa nyene Kadora Vel niwe mwihoro. Je nibaza ko ariko bamwita muri filime mwihoro, bivuze rero ati baramwishe acagaruka kwihora. None ikibazo cyagaruka ni iki? Mbega yuba yagarutse umuzimu cyane, ariko urukuru ukuru murazi uko kwisata banga rihari. Urukuru ukuru nagenda tora hijya nino kuko je mpura n'abasineaste benshi, mvugana na benshi meme nabajya bingozi bari muri ijya film. Urukuru ukuru ruravuga ye neza uko Kadora Vel atishwe, ariko bo bari bibaza yuko bamwishe. Abamutegure kwimwica bari bibaza ko bamwishe, mugabo mu nyuma Kadora Vel agaruka aje kwihora, bubo bibaza ko bamwishe, barabura uri ko arihora, uri ko arabica uwari. Mu ncamake iyi filme niho izoba ihagaze. Rero je ngiye kumviriza titre intore ntindi imva ya mwihoro, je numva umwengo imva ya mwihoro ifite na titre iri un peu avuga ati intéressant. Donc umvise gusa titre uca umva uti uko biri kose ahantu haratekeye ikintu kiremereye, reka ndagiteye kurure ndabicaricyo. All in all turamenya YouTube urubuga izoja ko, turamenya ko izoja kuri BMT cyangwa izoja kuri YouTube channel ya Kadora Vel, ariko uko biri kose je ndabazi film izokurikiranwa. Me gukurikiranwa hari gukurikiranwa no gushikira intore ntindi, ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Irashobora gukurikiranwa ntishikira intore ntindi, kandi je woni naco nibaza yuko itazofishikira intore ntindi. Niyo ishikira naho basi abandi bakinywa amasinema mu Burundi muze mushake muce mumanika amaboko, muvuge muti mwebwe ni mukore rero muzane ihinduka muri sinema y'u Burundi, ibintu bizoza gushikira n'abandi bantu benshi bazobironkeramwo akoyoko. Rero sinoheza ntababyiye muje gukurikirana ifilme yitwa Imbanyi y'amezi 28. Iyo nindi filme iri kwirakundwa ku rugero ruteye ubwoba nga muri iki gihugu cy'u Burundi, nayo nyene muyikurikirane kuko vuba ndatangura kuza nawo nyene nagira ama reaction y'iyo filme, kuko ni filme irimo buri ama commentaire agumagaruka mu bantu bayiraba bavuga bati ndayihejeje kwiraba umutima ugira uturike, mejeje kuraba iyi filme umutima ugira uturike. Rero kuri wowe uri kurankurikirana ni umwanya wawe nawe wo kugenda kuraba iyo filme ukaraba ko nawe mbega umutima waturika. Mugaje nama nivugira ati umuntu agomba kuraba ijya filme utegeza kubufisa iki igikombe cy'amazi unwa kukira te ubwoba. Ikindi naco ni muri kwirabira mu telefone wirinde kugufasha telefone ku naba hantu uyitereka hamuze urabe filme, kuko uraza gukanguka usanga urayitaye hasi telefone yawe. Rero ku bantu muri ko murakurikirana iki kiganiro bien sûr isho time mugende kuri yo YouTube channel murabe yo filme yitwa Imbanyi y'amezi 28. So inyuma kamera ni 3 pieds Darcy respect.